kitchen, the honey on your spoon. I've been chasing satellites since we landed on the moon. Find one. Inquisition. Yeah, we just wanna know about lightning bolts and waterfalls. Home where all the night walls go. Fun one. Spoon. I've been chasing satellites
since we let it all roll. Find one. La da 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 da